Thobela, dumelang, ke a le lotjha. Ke re Moshate, ke le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Le gone ke rata gore dire reading ya rena ya mafelelo a beke, e le go beke ya di 27 tsa May go fitlhela ka di 29 tsa May. A re boneng gore na melaetsa o tswa go badimo e reng, karata tse ke tshwereng ke dikarata tsa badimo. Pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsenang mo lenaneong la rena. Ke a le amogela mo go semoya ka Dr. Makgabo, ebile ke kgopela gore lipsne ka yona reading e ke tlo go e bala gagane jalo. Reading e e bolele le lena le fe melaetsa le theletse melaetsa goba motlhomongwe maele a e le gore a tla ba a etla le reading e le maele e le gore a tswa go badimo ba rena. Gomme ke re ge le dira seo le sekela lebala le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification beleo gore ka metlha re uploada di-video tsa mohuto le kgone go tseba gore re kgone go uploada. Okay, ge le ka lebelela ke na le karata tse dintšhinyana ke tse 8. So karata tse ke tlo di divider, ke tlo thoma ka tse tharo tsa mathomo tse e le gore di sepela le molaetsa o mongwe gape e le gore lona o tswa go mangeloi, and then ka fetsa ka bala the other three e le gore le yone e na le karata ngwe gape na e le gore e tla ba e tla leletsa molaetsa e le gore ke tla ba ro kry-a from dikarata tse uwe gore a re ke 4-4. So mo karateng jaaka tsa mathomo ke na le the Queen of Cups, ke na le the 9 of Staves, ke na le the 10 of Cups, ebile ke na le karata ba e bitsa gore ke a Fortune Cookie. Okay, ka ona molaetsa ke hwetsa Mookie. Go tswa ka dikarata tse ke setse ke boletse ka tsona tsentse tse tharo kore ka mokgobolelang ka gona beke ebile beke le gore o kana ba o bile busy wa motlhomongwe dibeke tsa go feta, wa motlhomongwe dikgwedi tsa go feta, o bontse o le busy, o shoma ka thata, o rata go fitlhelela dilo tse di botse tse o rata go di fitlhelela ka raphelo ba gago, o shomile o ke pone le wena, gomme ga jalo o emetseng mphufutso wa phatla ya gago. Tseba gore ge o nyaka dilo ka raphelo ba gago o tshwanetse gore o di šhale morago gomme o tla kgona go di kgwetsa, mare go nyaka dilo wa no dula wa di letela, wa se dire selo, wa se tseye any action, a gona nto e botse e tla go tla ka raphelo ba gago. Nto ngwe le ngwe e botse gore e tle ka raphelo ba gago o tshwanetse o direng, o e šomele. Ba re kodumela moepathutse a go lekhumo le le tswa go gaufi, gomme karakarata e ba bona badimo gore ke nnete wa šoma, o šoma ka thata, ke nto ba enyakago ka re le bona ka nako tsa bona ba šoma, ba baya ba lema mabele, ba diša dikgomo, ba ya ba ega metsi kwa dinokeng, jwalo le jwalo. Ke engwe dilo tse ba bego ba di dira, le bona ba thaba ka wena, bona le wena o tsoga furugo everyday o ya mošomong wa gago, o tsoga furugo o ya sekolong, o tsoga furugo o fiela ka lapeng la gago, o dira dilo tse ka mokana ga tsona. Karata tse ga di šupi fela batho ba e le gore ba bereka goba ba šoma, le wena o ditse ka mogae o ntse o sa šome, akere wa šoma ka gore ka metlha go o tsoga o make sure gore motse o ba gabotse, wa ba sekono, bane ba ba dikolong ba kgotsa ntho ngwe le ngwe e le in order, o dira se sengwe, ba thaba ba bona. And-e tseba gore badimo wa gago ga se ba phuthi matsogo, ga ba ne o lebelela fela, letšatši la gore ba tle ba go blesse leetla le tseba ke bona. And-e ebile karata tse ebile di sampotsa gape ka lerato, akere beke ke beke e botse mo go wena, ke beke e le gore o tshwanetse o bontshe batho ba bangwe lerato, o ba bontshe gore wena o ba rata, and-e ebile ke beke e le gore batho ba bangwe le bona ba tlo go bontsha gore bona ba go rata, ka re ke go bona o thabile. E tlo ba weekend e botse mo go wena, mo e le gore o tla ba wena le family, wena le batho ba ba ratago, go ba wena le motho o mo ratago, mo e le gore le tla ba le thabile as a family, le ja mmogo, le nwa mmogo, le ipsina, le bina mmogo. Ke beke e botse mo go wena, ke weekend e botse mo go wena. Molaetsa mogolo ke gore ka yona the Fortune Cookie ke molaetsa e le gore badimo ba go botsa gore ba gare ba bona gore ba bona gore wa šoma, wa šoma ene ka thata, ba re o seka fela pelo, o seka fela pelo le ga tee, letšatši la gore ba tle ba tle go leboga leetla, letšatši la gore ba tle ba go fe dimpho leetla. Dimpho tsa gago di tla tla ka tsela tse itseng, dimpho tsa rena di tle ka tsela tsa go tshwana, di tla ka tsela tsa go fapana. Ba bangwe badimo ba rena o mongwe motho ba re kgona badimo ba bane o kgona no mofa tšhelete la ka moka cash ka moka e feleletse, ka tsela la gore motlhongwe motho a sepela betšhe lotho a wine dimilione tsela, and-e go tsere motho ke motho gore o tsere nako telele kudu a sokola, a sokolela mafelelo felelo, mare a je 7 rand ya mafelelo felelo e le gore ebile e le gore a tseba gore ye ke ya mafelelo, ene ge nka jewa ka sewine ga ke na le tšhetla ya tlo reka borotho mara moya o mmotse gore tšea tšhelete o betšhe a se ka nyatša a betšhe a wine dimilione tšeuwe goba di-thousand tšeuwe. Ba bangwe badimo ba rena ba re faka gannyane gannyane motho le mongwe a e tla mo lefaseng badimo ba ba mmetse dimpho tša gage di-blessings tša gage lehumo la gage ge e le gre wena o e tla mo lefase ba rile wena lehumo la gago re tlo go fa bokete kara bophelo ba gago le tshe ba re re tlo go fa 10 billion kara bophelo ba gago pele o tlo ga mo lefase o swantse be e le gore 10 billion ewe o bile le yona so badimo ba ba tseba gore ba ka sofa yona all at once o ka tla wa kgeloga number one number two o ka tla wa ba le boikgogomošo number three o ka tla wa sa kgona go rata batho ba bangwe ka gore wena o tla ba ena le dilo ka moka tse o di nyakago o tla ba ena tšhelete e ntšhene mo e le gore batho ba e le gore ga ba na yona tšhelete o tlo kgwetsa o le gore o thoma go ba tsela fase wa ba nyenya ga o sa ba nyaka kara bophelo ba gago o ka nna le mafelo ebile o ka nna wa fetsa ebile o lebala le badimo ba ba o fileng yona tšhelete ele o lebala le modimo a o fileng yona tšhelete ele ga ba nyaka o bona o kgeloga goba motlhongwe ebile batšha bantse la gore o ka etsa wa e spend-a ka mokanana ka gore o e bona bontšhi wa e šomiša ka tsela e leng gore o tlo kgwetsa ebile o sa tse gore e re ke investe e re ke save e re ke dire e re ke thuše ba bangwe ka gore go ntse o thuša ba bangwe ke gona ka mokgwele gore wena le wena o tla receive letsogo le lefago le lona le a amogela batšhaba lo tja mokhuti gore e tla fela ka pela-pela mo e le gore o tlo šhela o sana selo go tse le gore bona tšhelete ba o fileng ba rileng e tla ba lefa la gago la mo le lefaseng e fedile ga o sana selo and-e o sa tšhelete ke 20 more years ya bophelo 20 years ela ka moka gore gare o tla ba o sokola ga ba nyake o bona o sokola ba go rata ya bantho la gore tšhelete ne oe 10 billion eo ba o beetseng yona mo lefaseng o tlo ne e kry-a gannyane gannyane go ntse o gola mola o sale ka primary o kopana le motho a o fa 5 rand mo pateng tšatši le lengwe o le kaekaekaekaekaekae motho a ntšha 20 rand a go fa ke tsona di-blessings tša badimo motho ola o botse ke badimo gore e fa ngwana rena tšhelete wa intšha re tshwara motlogolo o tla re ka malekere mošomo ne o o nang le ona ke yona di-blessings tša badimo ba o tša ba o fa mmereko la ba o fa yona salary ela every month wa kry-a yona salary ela go ka e calculator salary ya gago fo mongwa gago e berekileng ka yona ka mokana ga yona o calculator bone rona up to so far wena o setse o dirile bokae nako tse dingwe o betšha tsona dilo tshwetse uwe wa kgwetsa o wine yona 100 ranta e sale party ya tsona dimpho tsentse tsa badimo e sale party ya 10 billion la ba o beetseng yona e tla gannyane gannyane ka gore batho ba raba ka o fena ka bontšhi ke setse ke tlhalositse gore batšhaba eng eleng ba go rata ke ka baka leo bona ba tla go fang gannyane 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 ke lerato la bona ka mokgwa e le gore ba go bontšha lona ya bantho la gore ga ba go fa yona tsona dimpho tse uwe o seke wa di-waste di šomiša gabotse ka mokgwa e le gore bona ba tla rata gore o di šomiša gabotse and-e o seka lebala gore dimpho tse ba o fang tsona ga ba dire le wena fela ba direla le your coming generation so e re go e spend-a tšhelete uwe o e spend-a o tseba gore kana ke sana le generation e le gore yatla a na ke ba biela eng batlogolo ba ka a na ke ba biela eng bana ba ka motlhang ke tloga mo lefaseng ke eng ntho e le gore ba tla supa ba re o re tlogetse sele seke okay then ke tlo bala part tša bobedi tša dikarata tšaaka ke na le the 4 of staves ke na le the 3 of cups ke na le the 8 of sacred circles ke na le the wheel of fortune ke setse ke boletse gore badimo ba ba rata ka mošomo o dirago o tloga o šoma ka ba e le gore motlho mongwe ebile o motho e le gore o rata o thuša batho ka maele o ka ba le motho e le gore o bereka jalo ka social worker o thuša batho jalo le jalo o ba ka ba o le psychologist o thuša batho batho ba e le gore ba tshwenyegile mo moyeng batho ba e le gore ba kule botlhoko batho ba e le gore ba tswa ka gare ga di-abuse batho ba e leng gore motlho mongwe ba ka nna ba ba ena le mathata a monagano bolwetse ba monagano tseba gore wa šoma and-e badimo ba batho ba uwe o ba thušang le bona ba lebeletše kore ba thabiša ke ka mokgwa o thušang bana ba bona ka gona tseba gore o tla kgomane moputso ka gore ka the 4 of staves ke bona kore wena go bereka o rata gore kore o dire mmereko ao ka tlhwatlhwa ka tsela ya botshepegi ka tsela ya nnete ga ore go bereka wa kgwetse le gore motho elegre wa gore o bue le go cheata ka gare ga mmereko wa gago ga o be motho e le gore go bereka o be le di-corruption ga ba dinyakelo tša mohuto ne uwe o balancea mmereko wa gago wa o dira ka nako wa sebe motho la gore ai ke tla o dira ka morago o go tsona o postpone mmereko o santse o dire, then o thoma o dira ka last minute mo e le gore ga o sa o dira ka mokgwele gore o santse o diriwe ka ona, ga o sa o dira ka botshepegi. Wena o balancea mošomo wa gago, o dira ga botse ka botshepegi and-e ka nako, gomme wa fetsa wa ba le nako ya gore o kgone go relaxa le bagwera, goba motlhomo o kgone go kry-a nako ya gore le wena o recharge, o kry-e maatla mang gape gore go ya go dira mmereko mongwe gape e bane o tsewa re lona o dira ka energy e le gore ya nyakega. And-e ebile tsona dikgati tse ke di balang gane jalo di sa tsamaišane tsela tsela ke di batlileng tse tharo tsa mathomo, because e sa bolela ka lerato gore ke weekend e botse mo go wena. Marianong o tlhokomele taba tsa marato, o tlhokomele relationship ya gago, relationship ya protect-iwa, relationship ya tlhomphiwa. O seka kgotsa o le kara relationship o sa tlhomphe molekane wa gago, o seka kgotsa o le kara relationship o koša molekane wa gago botlhoko, o seka kgotsa o le kara o kore le go bereka ka thata mare o kiphe nako for relationship ya gago, for batho ba e le gore o phela le bona o kiphe nako ya go bafa lerato, o kiphe nako ya go spend-a le bona, o kiphe nako ya go kwa mathata a bona, o kgone go ba eletse ka mokgwa o ka kgonang ka gona. O seka kgotsa le gore wena moka o focus-te too much into your work, ga o sana taba le batho ba bangwe, ga o sana taba le dilo tse di tlhaga mo lefaseng, ka gore go ntse wena o focus-te too much into your work mo e leng gore kore o dira dilo ba re too much of anything is poisonous, nto ngwe leng kwa kgotsa le o e dira bošaedi, then ke bolwetse nto uwe ga ya tshwanela go ba seuwe. Dira dilo ga botse bit by bit ka mokgwa nyakagang ka gona, o fele o ba le nako ya go recharge ke setse ke boletse, o be le nako ya go relaxa le bagwera, o be le nako ya go ipsina le go bonda le family ya gago, ka gore ga o ka se tlhokomele ke bona go tlo ba le bothata ka ra relationship. O mongwe ka ra relationship o leng ka re ga yona a ka leka go cheater, motlhomongwe ga a kry-e enough time ya gago, wena you are too occupied, that is why the other person a ka tla cheater. Ka nako nngwe e ka nna ya ba wena wa kgotsa e le gore wena o decide go dira dilo tsa mokhuto uwe, goba motlhomongwe you are too much relaxed, o too relaxed ka ra relationship mo e leng gore ga o sa ke tlhokomela. Go bo kopana le motho o bo le motho le gore bo ke thata, o tlhapa wa phadima ba botsana wa apara go jwa tse di anilong di leng smart, wa tshela perfume tsa wankga bose, no o too much relaxed, ga o sana nako e uwe, ga o sana nako ya gore o ka dira morua wa ba gabotse, o ka ke phafa-phafa ka dilo tse e le gore di ka o dira robe botsana, wa kgotsa le gore kore ga o sana taba jwale, then mothola ga a thoma o lebelela ga o sa le motho la kopaneng le wena mathomong o bona a different person, ga o sa le motho la a mo ratileng the first time a mmona o bona a different person, o e le gore ga a sa ke thata ke le shady, ga a sa ke tlhokomela, ga a sana nako, then wa kgotsa le gore mafeletso then ntho la e dirang e phusa kore maitshwaro a gago go se ke thata ga gago go phusa motho la away from you, because wena ga o sa le image ya mothola a kopane ena mathomong ya ba re gore le kara relationship re sekera ke tebala, o ka ba o nyetswe monna go motlhomongwe a bereka wena o sa bereke, o tlhokometse mo gae gore lapa lebe ga botse, o tlhokometse le bana, mare make sure ya gore ga monna o a tšhaisa thapama o kgotse wena o tlhapile o le botsana o kgatlhisa, o seka kgotse le gore o tlhole o setlhefetse the whole day. O ka leba kolomakele ntlo le sekono wa pele jotse di bose, mara wena o tlhole o setlhefetse the whole day, meriri ga ona taba le yona gore a wa ere ke lo ga e be smartnyana ke direng ke direng ke direng, mo e leng gore nako tse ngwe o kgona le gore o robale ntle le go tlhapa. So ke dilo tse dingwe tse e le gore re fela re di dira mistake tse re dirang ka ra bophelo, a re beng ga botse re botsana re ke charge ka tse re charge ka tsona, no sa ese feelo tse dingwe wa tlhapa wa ke phafa sotlho sa ba botsana, wa charge lipstick ya wa ba botsana, wa ke tsebela ka seipone wa bona re eng ka nnete ke botsana, ke sebopiwa sa Modimo se se botsana. So o tlhokomele relationship ya gago, and then le setse re thoma go gagana le balekane ba rena, akere re be le mogolo wa gore re theletse mantswe a rena, re seke ra kwata mo e leng gore re tlo feleletsa re bolela dilo tse e le gore ga di a tshwanela, o go feleletsa e le gore motlho mongwe motho la mafeletso o mmitsa ka mabitso e le gore ga a nyakege, o mmitsa ka mabitso e le gore motho la o thoma go kenyatsa, o thoma kore o baka mokgomo okare wena wa monyenya. Ge re dira se o re dirang re koba re phusa ba lekane ba rena away, ra ba pusha away from rena because ga re sa ba tlhompha. So as long as o sa tlhomphe motho, motho o tlo ipusha rena, motho o nrata jwang mara a sa ntlhomphe. Ya ba gore pay attention to your relationship, respect your relationship, and le wena o ke tlhomphe, and o tlhomphe le molekane wa gago, and o itlhokomele relationship yo uwe. O seka ba wa kgotsela gore o ka motshepa molekane wa gago, mara o seka kgotsela gore o motshepa o fetisa tekanyo mo e leng gore wena o kore o ke tebetse jwale. Ka gore ka mola ntle ka mola dikwa ka dikarata tse di bontsha motho le gore o thoma ba tempted, o thoma ba le matlho a matelele, wena o dutse ka moo o relaxitse. Motho ka mola ntle wena ga o tse gore na o dira eng, tseba gore o tla o tlisetsa sefifi, tseba gore o tla o tlisetsa malwetse. Tlhokomela relationship ya gago, and o tlhokomela gore molekane wa gago o lebeletse wena fela. Molekane wa gago ga a dire tsa phako, a dire dilo tse e leng gore go sasa di tla tlisa sefifi ka lapeng go ba kara maphelo a batho. And ebile e sa bolela gape ka mošomo wa gago, mošomo wa gago wa o dire, and o dira mošomo mo botse, and ebile o tlwaetse go o dira mošomo, ke kgale o dira. Mara ena nako tse dingwe o ba too relaxed mo e leng gore ga o sa pay attention. Ke ntho ela gore o epotsa gore ke ntho ke e kgona, I've done it for 10 years. So wena o dira yona ntho enela because you've done it like this for 10 years, la gane jalo o sa e dira ka mokgonola. Tseba gore dilo di a changer, technology ya changer. Ke thute dilo tse dingwe le ka o fela o ba le di-skills tse di itseng goba di-knowledge tse di itseng. O kopane le batho bangwe ba e le gore motlhomo ba ka ba tseba ba na le tsebo ka dilo tse ntse di itseng, dilo tse le gore kodibile di ka sepišang le mošomo wa gago. Then o ke thute from bona, ba share knowledge ya bona le wena gore le wena tlo kgone go tsa that knowledge o rute ba bangwe. Okay, ka the wheel of fortune is a wheel back to Katela ka ke badilena mathomelo ya the fortune cookie ya bontsha gore beke e ka ba weekend, e ka ba weekend ya matlhatse. Wa kgotsela gore go ba dilo tse di botse le tla kara bophelo ba gago. Wa kgotsela gore dilo tse di ka tla in the form of tšhelete. Wa kgotsela gore go na le present e le gore o ka e kry-a from someone else. Badimo ba gago ba rata gore o tsebe gore yona wheel of fortune e bolela ka mabaka a ditšhelete, di-blessings, di-lucky, jalo le jalo. Kudu batho ba le gore ba rata go betšha dilotho, dilo tse dingwe, powerball, jalo le jalo. So tseba gore wheel of fortune ke lebili la dikologa. Ka nako yo nngwe le kare ge le dikologa and then le a ema mo e leng gore tšhelete e tla mo go wena. Nako tse dingwe le a fetsa le a dikologa gape le a yo ema mo e leng gore tšhelete ga e sa tla go wena, e ya go motho o mongwe. Tšhelete la wena o be o itshwere e tswa ka raphelo ba gago. So go raya gore ka karata tse e ya bontšha gore le ge e le gore o bereka ka thata and le ge badimo ba ba o tshepiša gore re tlo go fa moputso, re ga re ra bona mphufutso wa phatla gago o sa tlo go kgweetsa. E re go kgweditse mphufutso wa phatla gago, tšhelete o e kry-ile e kgone go tsena ka letsogo la gago. Šomiša tšhelete ga botse, o seke wa e waster, o seke wa kgotsela o e šomiša letse le gore ga o di nyake. First thing ga o dira budget ya gago, priority ya o santse be di needs tsa gago, lelapa la gago first thing. And then o make sure o ja percentage e itseng wa e save ka mola. Tšatši la pula ya matlorotloro e tlo go thuša tšhelete uwe, and e re go fela o receive dilo tse di botse, o kgone go reka koloi e itseng goba o kgona go ba le tšhelete goba o kgona go ba le selese, o fele o kwa tsamaya ka dikhuru o leboge Modimo yo godimodimo, o mo leboge ka dilo tse di botse tsa o fileng tsona. O seke wa lebala go leboga, o fele o tšhela snafe sa go fase o leboga badimo ba gago ka dilo tse di botse tse ba o fileng tsona, o bo ba kgopele gore ba o okeletse. Ga se gore o greedy, ga o greedy, wa ba kgopela gore ba o okeletse, ba tla go okeletsa. Ke ona molaetsa wa gago wa weekend gomme ke a tshepa gore molaetsa o tla boledišana le wena. Ga e le kgwetsa le gore o na le problem kare ga relationship ya gago, le ka o dula fase le molekane wa gago le solve mathata, and check-a gore na pele o ka tla wa pointa monwana mo molekane wa gago, ke check-e wena pele gore na ke eng ntho o e dirang e wrong. Ke check-e pele gore na wena e ka ba ke eng ntho e le gore a ye ga botse, check-a mantšu a gago jalo le jalo. Go sa kgwetse selo e le gore wena o ga botse a gona molato, then it's fine, o ka nna wa pointa menwana go your partner gore ka bokala o mmontšhe mabaka gore ge a dira dilo tse di so o tla tlisa eng ka mo gae, di-negative energies. tse e leng gore ga di tlo affecta wena fela, di tlo affecta le bana, di tlo affecta le the coming generation. Ke a le leboga, e be weekend e botse. Thobela.